Imana yakinze amakipe adukurikira nayo yo ntiyashoboye ku kwavansa cyane kwagumye tugumana umwanya wacu wa mbere nibaza yuko tugiye gutegura match kwirikira ibindi turabe yuko hariho improvement uzogira kuri match zikurikira je no vuga ikarati tukura namwe mwayibonye kuko je sindavyo mvyemeranya n'umusifuzi habaye ikosa yaribonye byari ya carton jaune sukuvuga kubera umukinyi yaguye nabi sivyo aga perda connaissance ko ari cyo cyabisigura ruje sindavyumva ntivyumvikana yaribonye nikosa rya jaune umukinyi yaguye nabi kubera iki yaje muri speed sivyo ntushobora guhindura ikarata kubera umukinyi yaguye hasi akagwa nabi c'est impossible mabonye ko twaronse carton rouge ukina iminota 45 ku kibuga nk'iki sivyo byatumye duhindura ibintu byose ukaraba n'abakinyi benshi tuba tubuze n'ama elema ko tusanga biradupertirivye no muri dispositif tuba twa panze nibaza ko aricyo kintu cyagize difference na iyi match ni twari kuyitakaza kuko uravye na match ngene twagiye turayikina naho twari turi muri inferiorité numérique ni twakinye nabi ariko nibaza yuko arbitre ya niwe yagize difference kuko tuhora tubibona n'ahandi ni buraya umuntu barasimba bagakubitana umutwe umuntu agakomereka nikosa ni jaune si kuvuga ko umuntu kwereke agize abuze ubwenge ni kubera speed yashobora kuba yaguze nabi shite mbi ushobora no kumuntu akagusuguma buke ukagira shite mbi ukagira ariko carton jaune sawa yari kosa ariko kucyuhindura ugahinduriramo rouge nibaza yuko yes bizotugonga cyane kuko urabona dusaba defenseur bake tugiye kuraba ngene dushobora gukompoza kuri match kurikira nibaza yuko ni ikintu tugiye guhindura tukaraba iyi rouge yari evitable sinovuga ko yari rouge kuri jewe yari evitable ariko urumva nta kundi ibitego vya mukura byari kuri coup d'arrêt hajya niovuga ngo defense yahagaze nabi sivyo ni kufura bateye ikinjira ni kufura bakinye n'ingoga bagatera migori si kuvuga ko ari defense yari ihagaze nabi kuvuga ni muri rusangi equipe ukaraba ama match twagiye turakina sivyo kuri novuga kuri no kuri Kiyovu ni erreur individuelle sinyo twivuga ko ari ubi globaliza ku bantu bose uno munsi nivyo turankishije amagora abiri nivyo bibaho muri championa cyangwa bibaho umuntu ashobora gukora makosa ni ibintu tugiye gusubiramo equipe dushaka igikombe tugifoko turi mita amakasi foko twankesa amagori make nibaza yuko nugu strictira equipe yose muri rusange kuko ni ha defender ba defenseur gusa n'abandi bose bategerezwa gufasha ba defenseur nibaza rero tugiye gukora ibishoboka byose tube solid defensivement nka equipe kugira dushobore kubandanya dukina neza nkuko twari dusanzwe tugiye kuraba mbirizi ngene hazoba meze turabe ko dushobora kumensera muri squad nibaza yuko niwe mukinyi ari hafi dushobora kurekipera vuba